Molweni igama lam ndinguzikhona ndiyanamkela kulo mboniso ulandelayo. Sizawuthi senze umzekelo apho sizawunikwa ke ngokwamagama ukuze ke ngoku senze i-equation kwaye siphinde sisisombulule. Kuthiwa apha kukho amanani amabini, xa bedityaniswe la manani enza amashumi asixhenxe u-70. Kuthiwa ke xa uthatha enye inani ususe elinye ufumana amashumi amabini anesine u-24. Kuthiwa ke umasikhangela uba la manani ngobani na. Masibeke ke u-x no-y endaweni yala manani. Masenze i-equation yokuqala ithi la manani xa dityanisiwe enza u-70. Ngoko ke singathi u-x odityaniswe nomnye u-y benza u-70. Esibini, x suse omnye u-y ulingana u-24 kuba kaloku kuthiwa xa uthatha enye inani ususa elinye ushiyeka amashumi amabini anesinye. Ngoku ke sithi u-y u-x lo xa sizicingele uba u-x lo inoba lelona nani likhulu. Nazi ke ngoku ezi equations zethu, kuthiwa masisebenzise indlela le ke ngoku yokusombulula i-equations le yokususa i-elimination. Sizawuthi ke ngoku u-y no-minus y bahlabane kaloku ba kaloku u-plus y no-negative y bahlabane. Sishiye ke ngoku no-x ababini apha ngasekhohlo, apha ngasekunene u-70 xa mdibanise no-24 kuphuma u-94. Sibe ngosushiyeke no-2x olingana no-94. Ndifuna ukuyazi le nto uba ayonto intsha le nto yokuhlabana kwe-equations. Into esiyenzayo nje kukuthi sidibanise izinto ngasekunene nezinto ngasekhohlo. Kuba kaloku ithi le equation yesibini u-x ususe u-y uyalingana no-24. Inothetha uba u-x minus y yintwenye no-24. Yiyo le nto ke ngoku simthatha simbeke apha ngasekhohlo, apha ngasekunene sithi ngu-24. Sitsho ke ngoku sehlule ngo-2 macala, sishiyeke no-x olingana namashumi amane anesixhenxe u-47. Sibe ke ngoku silifumene inani lokuqala uba u-47. Masithathe ke ngoku esisombululo sisifake phaa kula equation yokuqala ukuze sikhangele uba u-y yena ngubani, ngeleliphi na inani. Sifumane ke ngoku i-equation yethu ithi 47 odityaniswe no-y uyalingana no-70. Masisuse u-47 macala, sitsho sishiyeke no-y olingana namashumi amabini anesithathu u-23. Sifumane ke la manani ngu-x no-y kwaye njengoba besiqikelele u-x leli nani likhulu. Yabona ke ngoba sisifumene isisombululo. Enkosi.